Jerusalem, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikaya lami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawuyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawuyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze.
Ay,